Ubomi balenziwa kaze esakuba nobuhle nongumama wabantwana abathathu bufikelele esiphelweni engayolelanga. Kwimpela veki egqithileyo waxatyelwa ngezembe nesitshetshe kutyholwa ngokuba ngulowo wayithandana naye. Usapho lwakhe lusaxhelekile emphefumlweni.
Ndizithetha into endikunalithi ukufa kwakhe kuba khomntu loyinyamezela xa noyithetha. Into ndayithetha unalithi uhlatywe amanxeba ngayi-28 waze wabhubha.
Uluntu beliphume ngobuninzi ukuzothindlela ntle.
Siyayazi siku-lockdown level 3 akumele bangasisiya ezifihlweni kodwa ke asikwazanga ukuthula ngoba nathi silapha uzothi say no to gender-based violence.
Because we believe that the first step is to admit that you are broken. South African men, we are broken from inside. So that is why there's this gender-based violence.
Otyholwa ngokugwinta uphanga indawo umlondolozi Nhlangulela uza kuvela kwinkundla kamantyi yasemosselbay ngolwesithathu nalapho kulindeleke ukuba afake isicelo sebheyile.
Sixoleleni! Sixoleleni!
Kwiindaba ze-SABC ndinguSiphiwe Ubasi, eMosselbay.